Nyama unakula nyama unataka na hata kwake nyumbani sikia hapa. Charge fam.